Namhlanje kuzalwa ibhishophu yebandla iBantu Congregational Church of Zion. Lowo ke nguye ubhishophu uLL Makasi. Masithi ke kuye mine mnandi kokheli yezulu. Mine ezwe lamathamsanqa. UThixo kwaba ngakupha eminye iminyaka. Khona ukuze xa ndivuthi xa kunike lona ukwazi ukujongane nalo. Sawukhumbula kaloku ubhishophu wethu uLL Makasi ungena esihlangwini zikaJJR Makasi. UJJR Makasi wawenza umsebenzi omkhulu kwibandla lamaBantu Congregational Church of Zion. Kodwa la ufikelela ixesha lokubana uJJ athatha umhlala phantsi. Kwakhe labuza ibandla, ngubani na uyawukha angene kwezi zihlangu zikhulu kangaka. Sabheka-bheka sonke. Wathi uJJR Makasi, hambani ke nikhe nicinge emasebeni. Sahamba sabuyela kuye. Xa sibuyela kuye, sibuyela kuye ngelithi kudala sikhangela. Hayi, asiboni nto. Ayisukuba ke abantu abekho, kodwa abantu oyena mntu benolunga kwezi zihlalo or kwezi zihlangu zingaka asimbonanga. Sathi xa sihleli walicebisa ibhishophu yebandla ibandla ngelithi nanku umntu. Nanku umntu. Le nto yasithatha yasijikisa ngexesha endlini kaYese apho kufuneke kuthanjiswe khona uDavid. Sanqwala. Eyi, wawenza umahluko ubhishophu LL Makasi. Wenza umahluko yaphela nesasirhorho sokubana ngubani na uyawungena ezihlangwini zikaJJR Makasi. Namhlanje zikufitha ndoda enkulu ezihlangu ngathi zezakho. Ndiyoyika nje ukuthi unayo nendawo engathi ethe kratya. Kodwa umsebenzi owenziweyo ngonakuThixo so umkhulu. Ndikunqwenelela ke imini emandi. Ndikunqwenelela imini ecala amathamsanqa. Akwaba ke loo nto uyiphiweyo ungangayiphuncula. Akwaba ke loo nto uyinikiweyo nguThixo ungayilondoloza. Usibonisile ihlobo olilo, usifida elukholweni, usifida nasenyameni. Kodwa enyanisweni umsebenzi owenzileyo for ibandla lamacongregational umkhulu kakhulu. Siyabulela ke lowo kunomgogwana eBhayi. Ndabulela.